hori 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 re mwana wa Afrika yo. Yavyaye niyamenyere siguro y'umuvyeyi niyamenyere ibanga ryo kubaha jewe narabibonye ndabishingira intahe umuvyeyi niyubahwe umuvyeyi niwe nkingi y'urugo. Imana yakumpaye icyoma tugahura tugahura no fukama nkayisenga nkayiseka ibibondo nkayorosa birenzi mama. Hori hori, hori hori, mwana wa Afrika yo. Kavori hori kande, kavori hori kande. Hora munyinya w'ingara ugama mwabavyeyi kerana cha mucanzo icanzo gicumugongo none cha mirembo kugawe kavori vori kavori vori waneyiteka yo guheka nk'abandi imana yakumpaye icoma tugahura tugahura no fukama nkayisenga nkayiseka ibibondo nkayorosa birenzi mama. Free.